Hello. Nsi kan were ohe na kene. Ezigbo nwoke. Nwoke furu nwunye ya n'anya. Nwoke na-emezu nkwa o kwere nwunye. Bụ Mr. Kingsley Nnamdi. Di Ada Jesus. Ọ dịrọ izi. Ọ bụrụ m nwoke niile ga-eme nlọpọ na asịrị asịrị si ebe ọ ya ntụkọ eme nke a nke nwa nke nwa. Ịnọgidere nwunye gị. Na anyị nakata anyị na-asị there is no man can love again, no more love, men don't love. Men still love. Mr. Kingsley egosigo anyị na men still love. Men still value their wives. Nsị ka Chukwu gọzie gị. Ihe eje na-abata. Nwunye gị, ọ ga-agbakere. Ada, anyị niile na-ekpere gị ekpere na-asị na nwa obere oge ịgbakerekwa. Mr. Kingsley Nnamdi, ka Chukwu gọzie gị. It's not easy. The pains. I know people will come and tell you. But you didn't listen to them. You stand. Kwuru nkịtị gbaa ka nwoke. Kwuchere nwunye gị. Aja ngike. Isi ka Chukwu gọzie gị. Chukwu gọzie gị. I can afford you three love. I say, man is this one, man is that one. If you get a new, it is not just to marry. Marry a man that have a forgiving spirit. A man that can stand by you. Mamiri ona ezo ma wona ta okuru. Kuru no kwe okuru ihu okuru ko okuru okuru no joru ko yeku no noru. Odiro isi. Isi Chukwu gozie gi Chukwu gozie gi Mr. Kingsley. Chukwu afuga anya mmiri gi. Anyị na-ekpere nwunye gị ekpere. Onye ọbụla na-etinye ya n'ekpere. Na ya bụ ọya ọyacha ọya agbakere. Ka ịfụnanya ịfụrụ nwunye gị. Onyeisi wee mmedi ya. How you have cared for her. It's not easy. God have seen your tears. God have seen your heart. And the same God will heal your wife fast. May God bless you. In your going out and coming in. May God bless you. Kachukwu gọzie gị. Everybody should learn from Mr. Kingsley. You see, love? I want to marry. The man you want to marry, I hope that man have a forgiving spirit. I hope it's the kind of man that will stand by you. Because this Mr. Kingsley own, I love that kind of love. This is the kind of man we should pray for. This is the kind of man we should pray, give us this kind of man that have a good heart. A man that can forgive and forget. A man that will stand by you in your difficult times. May God bless you, Mr. Kingsley.